edenyo batete kusema singa Afrika baita muna kwa etiketa wakulu okusosolewa nokubonya abonyezebwa abagwira we baba wambiranga okubafuula abaddu n'okubatunda ng'ebyamaguzi ganyanaganyurwa mu wangazi naye naffe kati tuli ku buwombe anti gekaseera ennyumba ya bensobi netuviire ku ntono ng'etusiikira ekifaananyi mu byayiwa
Thank you.